give you hoochie. Caramza yano naya, ya sachi wanka piso. Caramza yano naya.
Yeah.